the Mex. Ah. Akhona into endiyenzayo ke shoke ndiqale ndihleli nje khaa ndiyazicingela nje uba indlela yokwenza the quick money ndingayenza njani na. Thank you.